Welcome to Zuida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Ziloku ziqhubeke njalo nokwanda inkinga kwibhange laka Capitec emva kokusabalala kwegameko ezahlukahlukene ezingezinhle. Ngikhuluma nje kune video sisabalele ngundaba mlonyene enkulenzo yokuxhumana la kubonakala khona ikasimende belingeneme lingena liphoseka neyicapha kwigaja laka Capitec Strand e Cape Town. Leli kasimende libonakale lidine ligane unwabu lishaya ngesudiyesele la elifike lahliphiza khona kwasana. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lanibola khona le video. Mangokuqala Jonelel Khasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda ongangibeza intatheli ka YouTube. Abantu namanje abavala umlomo ngevideo sisabalele enkulenzo yokuxhumana la kubonakala khona ikasimende belingeneme kwibrand yaka Capitec endaweni yase Cape Town ebelishaya ngesudu yesele. Yize noma ngazi ukuthi yini ecasulele ikasimende kodwa belibozwakala lithetha lihliphiza kwasana amakhompyutha kanye nezincingo. Abantu abaningi lesigameko sibashiye bebambonge ezansi kanti ke akusiso esokuqala kusanda nakwenzeka esinye endaweni yasothongathi la ukushone khona umuntu oshaywe ngama security waze washona ngoba ke ebeyofaka icomplain ngemali yakhe athe wayifaka yangaphelela mayisi reflector efonini bafethu kumina ngizothanda ukwazi ukuphawula kwakho ukuthi ke lezinto zikuphatha kanjani nje uma uyibona enkundleni zokuxhumana ngalo igaja noma ke ibhange laka Capitec mina njengentatheli ka YouTube bafethu ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho ukona lapha kwi section ngazo ke lezi inkinga zaka Capitec. Awungibambeke evidweni elandelayo.